Murahawe ikaze murano makuru runani kwa maradio ariyo RPA inzamba hamwe na televiziyo Renaissance ano makuru yo kuri no wa gatanu igenekerezo ya 13 nyakanga 2019 agizwe n'ingingo imwe rudende aho bamwe nabandi baza kugira icyo bavuze ku ngingo ya gahotoro iheruka gufatwa n'ibihugu by'u Burundi na Tanzania ijanye no guhungura impunzi z'abarundi ku ngufu.
Makuru mugihamwe yashikirizwe na jewe onezime dushimagize hamwe na François Bizimana Théodomire Mani Ambona na Risika Bera bari mu buhinga bw'ivyuma MS Steven yungeko ni watuma mudukurikira ikibira kuri Facebook uyahagariye akabari Innocent Valentin singiwa nkabo mukanya tuje mu idonido.
Ano makuru tuyahere kujanye n'ingene ivyimunzi byifashe muri Tanzania kuva bagihunga ntagahengwe na gatoya impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania kuva mu 2015 zigeze zironka bamwe baraborejwe igufa abandi baricwa abakenyezi bafatwa ku nguvu abategetsi b'igihugu cha Tanzania barorera icagiye kuvyunyura n'ingingo yafashwe na Tanzania yo gutahukana kuva mu kwezi kwa 10 kuza Odas nimbona arabitubwira.
Kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2015 abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania bashika 489 gushika ubu nk'uko ibiharuro bitangwa n'igisata cha ONU kijejwe impunzi HCR kivyerekana. Kuva bagishikayo nta gahengwe bigeze baronka kubera ubukene bw'inkwi by'abangombwa ko baja kuzirondera hanze y'inkambi. Ico gihe abatari bake barakubiswe abandi baricwa abakenyezi nabigeme bafatwa ku nguvu. Ibyo byakurikiwe no kubabuza umwidegembyo bababuza gusohoka inkambi byagiye birunyuka uko bukeye uko bwije kuko babujijwe gukora imirimo yose ishobora gusahiriza imiryango yabo nk'urudandazwa n'ibindi bikorwa. Amajambo atera ubwoba impunzi yarashikirijwe akatari gake n'abategetsi b'igihugu cha Tanzania. Ibintu byagiye kuyangara kuva aho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi Pascal Barandagiye yagendera izo mpunzi hari mu kwezi k'umunani uno mwaka. We na mugenzi we wo mu gihugu cha Tanzania barasinye amasezerano yo gutahukana izo mpunzi hakaba hategekanywa gutahukana abashika 200 ku ndwi kuva ku igenekerezo rya mbere mu kwezi kw'icumi buca gutangura. Ibyo byatumye haba icuka cy'ubwoba budasanzwe mu mpunzi batinya utahukanwa ku nguvu. Abatari bake mu baharanira agateka ka muntu bariyamirije iyo ngingo kuko ihonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi yatewe ko igikumu n'ibihugu byose bihurikiye mu ishyirahamwe ONU hari mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2018. Ayo masezerano avuga ko impunzi zifatwa nk'abandi mu burenganzira bwabo bakagira uburenganzira bwo kwiga gukora imirimo itandukanye hisunzwe amategeko no gukora ibikorwa bitandukanye bibateza imbere kugira ngo ntibaze barasabiriza.
Arakoze Audace Nimbona. Amajambo yarashikirizwa n'abategetsi b'igihugu cha Tanzania n'u Burundi hamwe n'iyugarwa ry'amasoko ari hagati mu makambi yabamo izo mpunzi z'abarundi muri Tanzania. Ibyo ngo ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko icyo gihugu cha Tanzania kigomba kwirukana ku nguvu izo mpunzi z'abarundi ziri ku butaka bwacu. Inkuru tubaza Emmanuel Ndayishimiye.
Mu rugendo yaherukamwe mu kwezi k'umunani guheze imyikambi y'impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania, Pascal Barandagiye umushyiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi yari n'intumwa ya leta yakiriwe nabi n'izo mpunzi zimukekeza mu gihe cy'iminota itarenga 15 bamaranye abumvisha ko batahuka mu gihugu ngo kuko hari amahoro n'umutekano. Mu nyuma biciye mu ibanga ishyirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu ku isi Amnesty International ryararonse urwandiko rwasinywe hagati y'umushyikiranganji w'u Burundi Pascal Barandagiye na Kangi Lugola umushyikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cha Tanzania ku igenekerezo rya 2024 myandagaro no mwaka. Amasezerano avuga ko impunzi z'abarundi zitegerezwa gutahuka mu gihugu cyabo babishaka cyane batabishaka kandi ko igikorwa cyo kubatahukana gitangura hagati mu kwezi kw'icyenda kirangire kwa 31 kigarama uno mwaka. Ikindi kuva kuri no wa mbere uheze amasoko yose mu ikambi ya Nyarugusu impunzi z'abarundi zasumiramwo zikanadandarizamwo arugaye ku itegeko ry'urongoye iyo kambi impunzi z'abarundi zikabona ko ari kimenyetso ko iryo tahukanwa ryabo ku nguvu ryatanguye gushyirwa mu ngiro. Tubibutse kandi umubonano wabaye hagati ya John Pombe Magufuli arongoye igihugu cya Tanzania na Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi ingara muri Tanzania ku igenekerezo rya 2020 mu Kakaro 2017. Magufuli yavuze ati "Nduguruye twa Mugina bavukanye b'abarundi ndabasavye gutaha iwanyu mwubake igihugu cyanyu sindabirukanye ariko dutegerezwa kubyizanya ukuri ndugaye twa Mugina." Iryo jambo rya John Pombe Magufuli ryakurikiye rya Nkurunziza yemeza ko Burundi burangwamo amahoro n'umutekano.
Ano makuru y'urunani arabandanya ngo ico bakiriko kiratuma rero igihugu cya Tanzania cirukana izo mpunzi z'abarundi ngo nta kindi atari uko ico gihugu kigomba kwerekana ko kitaruye ubusa mu gufasha umuhari CNDD FDD gushikira ubutegetsi. Bivugwa n'umwe mu barundi bakurikiranira hafi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini Gracien Rukindikiza arongera akamenyesha ko mu bindi bituma Tanzania ishigikira Uburundi harimo n'ikibazo cy'ubutunzi. Tumwumvirize.
Ituma Tanzania igomba kwirukana impunzi z'abarundi nuko icambere ifise imigenderanire myiza na CNDD-FDD leta Nkurunziza kuko bafata nk'ukumengo n'abana babo baciye muri Tanzania bashika i Burundi bavuye muri Tanzania ari Tanzania bafasha babona nk'ukumengo bibananiye na bisa nuko ivyo bafashije bitaho byashitse. Iki naco nuko ari inyungu zimwe zimwe zerekeye iby'ubutunzi nk'ivyerekeye ibidandazwa bimwe bimwe ivyerekeye amadru ari byo bita uburenganzira urundi bwari bufise ku kivuko ca Dar es Salaam ni gari ya mosho bidakurikizwa neza kubera leta y'urundi ndaheza ngo bisabe yirindire ko Tanzania ibibafasha bico bituma yuko Tanzania nayo ikireka kugira ngo ntikoroge leta y'urundi igacigomba kubafasha kugira ngo izo mpunzi zita imbere yuko amatora aba abantu bose babone yuko amahara amahoro i Burundi. Ikindi umuntu atokibagira nuko Tanzania leta ya Magufuli nawe nagateka kazi na muntu nakubahiriza abamenyesha makuru abavutavuga rimwe na leta nabone arabatoteza mu gihe abatoteza nawe acavuga ati aba simbona ico bahunze kuko bahunze nk'ibishobora kuba ngaha muri Tanzania ivyo by'agateka kazi na muntu kuri we sico ntabibona ko namba. Hanyuma ikindi novuga nuko mu karere hariho abakundana n'abadakundana bijya bihugu bamwe bagaca bavuga bati kuyu yankana n'urya reka natwe tubandanye tumufasha naho twitwe ko turabagenzi n'imigenderanire murabona ko imigenderanire y'u Rwanda na Uganda y'u Burundi n'u Rwanda biratuma naho ni na Magufuli yabona ati izi mpunzi mbere mbona umengo yaho zifashwe neza ni mu Rwanda none ndasa n'u Rwanda rubafasha natwe rero reka tubereke yuko tugomba kubirukana kugira ngo turiko turafashanya kugwanya leta y'u Burundi.
Ugushaka rero gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu igihugu cha Tanzania cyo bagifise umugambi wo gukamisha ico gikorwa kugira ngo ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira impunzi ku isi HCR rigihe amafaranga y'ibyo Tanzania ivuga ko vyononekara mu ntara zibazashizwemo amakambi. Bivugwa na Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi wa Petero Nkurunziza kubwiwe rero ngo Tanzania yoba itinya kizo mpunzi zohava zitahuka inyuma y'amatora y'umwaka 2020 atacizikuyeko mu mukurikire.
Hari ukuntu abategetsi ba Tanzania bariko baravugana n'abantu bo muri HCR wumva baza baracishamo akajambo bavuga ngo ariko rero ngo turumve ibibazo by'impunzi ariko ngo namwe nukuraba ngo intara impunzi ziba zashikiyemo ngo zirahura n'ibibazo ngo murabe ngo uko mushobora nazo kuzigarukira. Ukumva rero ko harimwo ikintu gisa no kugomba gukosha ati mutaduhaye amahera ajanye kumbure nibyo twokwita byononekara kubera izo mpunzi ziba ziri ngaho muri icyo gihugu ati turazirukana. Bikamera rero nk'uko umengo sinovuga ko ari urudandazo ariko ni vya bindi bavuga ati huguha ati mudakoze iki namwe ntimusubira kuba ngaha kuko birukanye impunzi za HCR muri icyo gihugu abakozi ba HCR muri icyo gihugu bategeza guca bavaho bakacanke bakagabanuka cyane gose niho rero usanga ubu Tanzania isa nuko kumbure nayo ibona canke yibaza yuko ikibazo c'impunzi gishora ku gutora inyishu mu minsi kumbure izoza hanyuma rero ikagomba yuko kitotora inyishu akacigikuyemwo mu bisanzwe burya impunzi iyo hageze guhunguka nta wirirwa arazibwira nizo nyene zibona yuko umutekano wifashe neza zumva zihumurijwe murizo muri ico gihe nta wirirwa aravuga ngo nimutahe
aha rero madutunga kuri kano gasembwa kari muri rino jwi uyo kabari rero ndase yatunga imana yahoze ari mu bategetse umugambwe CNDD FDD amasezerano mpuzamakungu yo mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo itanu na rimwe agenga impunzi avuga ko impunzi zitegerezwa gukingirwa hubahirijwe agateka kazo ku bw'ibyo rero ngo nta mpunzi ishobora gusubizwa mu gihugu yahunze kiretse itahukanywe ku bushake bwayo umushingwamanza Dieudonne Bashira yishyize anonosoye ibijyanye n'amategeko atangazwa n'ingene leta ya Tanzania igomba kwirukana abarundi bahungiye ku butaka bwayo mu gihe na bamwe mu bari bahungutse baciye baganda kugwa tumukurikire
ibibazo bijanye n'abantu bahunga ibihugu byabo kubera umutekano muke byarategekanijwe mu itegeko ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryo mu 1951 aho ibihugu byose byariteye ku mukono yemeje yuko umuntu ahunze igihugu ciwe kubera umutekano muke bamwakira bakamukingira agaheza agahabwa n'agateka agahabwa kiremamuntu iyo ngingo rero iravuga ko mu gihe umuntu yamaze guhunga bisaba ko we nyine asubira inyuma mu gihe abona ko uwo mutekano wagarutse ibihugu rero byakiriye abo bantu biba bibujijwe rwose yuko byongera umuntu bisubiza inyuma ku gahato kuko kuba ari ukubashora ku icumi ibyo biri kandi no mu itegeko ibihugu bya Afurika byumvikane byoshyira mu ngiro isezerano y'i Geneve 1951 amasezerano y'ibihugu bya Afurika yatewe ku mukono itariki 10 z'ukwicenda mu 1969 maze ashigwa mu ngiro itariki 26/6/1974 nayo ne mu ngingo ya kabiri agace ka gatatu baravuga ko kizira kikazibirizwa ko ata gihugu na kimwe cakiriye umunyafurika ahunga gishobora kumusubiza inyuma mu gihe ashobora kumererwa nabi ivyo rero Tanzania ayo mategeko yose yari atuye ku mukono co kimwe n'u Burundi nta kuntu rero igihugu bahunze arico covuga kiti baduhe aha tukibutsa ko hariho n'abantu bari barahungutse ku gushaka kwabo ariko kubera ugutotezwa abenshi barasubira inyuma hariho abantu babuzwe irengero hariho n'abishwe
tukira hanyene hamwe rero ngo byoshika abo barundi bagatahukanwa ku nguvu umushingwa manza Dieudonne Bashira yishyize amenyesha ko ibizobashikira byose bizoheza bikabazwa Tanzania n'u Burundi hadasizwe inyuma n'ishyirahamwe HCR kuko naryo nyene rifise uruhara runini mu gukingira impunzi aho ziba zatse indaro hose n'ubunyene tumukurikire
hamwe bishitse bakabikora ibyo bintu bizobazwa ibyo bihugu byose kuko ubwa mbere Tanzania yamaze kwakira izo mpunzi kugira izikingire gushika uno munsi niyo itegerezwa kubakingira kuko baranditswe muri HCR baranditswe na Tanzania nk'abantu baje bahunga agatotezo k'inzego z'umutekano cyo kimwe n'imbonerakure zinyuru z'abantu bakicwa mu gihe rero iyo Tanzania nyine yari ijejwe ahubwo gutunganya ibiganiro bigarukana amahoro i Burundi bikaba byarabataye ku wamazi bari kumwe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko urumva Tanzania yobibazwa ariko na leta y'u Burundi niyo kubita agati mu ryinyo kuko abanyagihugu bazumara abarundi nabone nk'uko bazobazwa n'ibisanzwe biriko birabubu byokoregwa izo mpunzi nabone bazoheza babibazwe nk'uko n'ibiriko birabona umunsi bazotegereza kubibazwa ishyirahamwe HCR irundi twarabonye yuko ryamaze kuvuga riti ko bari guhonyanga amategeko hamwe Tanzania yo kubahuka ikirukana abo bantu ariko rero hajya ishyirahamwe HCR rikingira impunzi rifatanije n'ibihugu byakiriye izo mpunzi igikorwa cyo gukingira impunzi kiba cega ahanini igihugu cyakiriye izo mpunzi kuko HCR nta gipolisi ifise nta gisodifise cyo gukingira izo mpunzi ariko irashobora gufasha kugira ngo kumbure haboneke ibindi bihugu byashobora kwakira ibyo byose ariko birashobora kugorana mu gihe Tanzania ikoresheje inguvu ariko biciye mu buryo bwa diplomasi bacishije ku nzego zo hejuru n'ishyirahamwe mpuzamakungu ntibarashobora kubivuga nta kikare gakinga ko kari kataraba izimpunzi zigashobora no kuja mu bindi bihugu bishobora kwemera kuzakira hamwe Tanzania yovuga ati singeneye na buhoro buhoro yuko baguma.
Igisata chaone kijajwi mpunzi harsere kiriya miriza itahukanwa ku nguvu ry'abarundi bahungiye muri Tanzania mu itangazo ryo kuwa 28 imyandagaro harsere saba uburundi na Tanzania kubahiriza amasezerano mpuzamakungu no gusuzuma neza yuko abazatahukanwa mu Burundi bazoba ari bo bavyifuje nkuko izo mpande zitatu zari zavyumvikanye muri ntwarante umwaka w'2018. Muri iryo tangazo nyene HCR ivuga ko naho hariho abatahuka ku bushake bwabo hariho n'abarundi amajana bahunga igihugu buri kwezi. HCR igasaba rero ibihugu vy'akarere kuguma vyuguruye imbibe kugira ngo abarundi basaba ubuhungiro bakigwe bose uko bavyifuza.
Onezime tukiraho nyene ngo itotezwa n'iterabwoba rikoregwa impunzi z'abarundi bari muri Tanzania amakungu abasaba ko bihagarara kuko ari uguca kubiri n'amategeko agenga impunzi yaba userukira leta z'ubumwe za Amerika muri kano karere Peter Pam cyo kimwe na Dudu Dien arongoye mugwi wawo ni ujejwe amatohoza ku Burundi bose basaba ko impunzi buzireka hagataha ubyipfuza. Inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ikibazo cy'impunzi z'abarundi bari muri Tanzania ntikirajishinga abarundi gusa kuko n'abaserukira amashyirahamwe atandukanye nabo nyene bagikurikiranira hafi kandi kirabateye umutima uhagaze. Mu rugendo Peter Pham intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano karere k'ibiyaga binini yagize mu Burundi yaragarutse ku kibazo cy'impunzi ziri muri Tanzania. Yamenyesheje ko mu gihe zuramuka zirukanywe ku nguvu icyo gihugu kizoba gikoze icaha gikomeye mu guhonyanga agateka kazi na muntu.
Rapatriement des réfugiés soit volontaire.
Impunzi zategerezwa gutaha ku bushake bwazo atagahato kagiyemo. Nibaza ko bigiye kuba bizokurikiza ugushaka kw'impunzi bivuye mu gushaka kw'impunzi amakungu azofasha nk'uko yabigize mu myaka iheze. Abataha bategerezwa kuba aribo babyisabira kuko kwirukana impunzi ku nguvu sakarenganyo gusa ahubwo ni icaha cyonyangwa ry'amategeko mpuzamakungu y'agataya kazi.
Nayo Dudu Dien arongoye umugwi w'abahinga bajejwe amatohoza ku mabi akugwa mu Burundi amenyesha ko ibitegere by'impunzi byerekana ko agateka kazi na muntu kaba kifashe mu gihugu. Mu mugwa arongoye ngo ico kibazo bagikurikiranira hagufi.
Twebwe ivyo turaba ni ingene ibijanye n'impunzi mu Burundi vyifashe. Muravye icegeranyo cacu muzobibona kuko kiyerekana ibiharuro uko bingana bigatanga ishusho y'ingene agataya kazi na muntu kifashe kuko ibiharuro by'abagenda n'abagaruka ni ikintu gikomeye cyane. Twarerekanye mu cegeranyo cacu ingene ibintu vyifashe mu bataha dufatiye ku makuru turonka ni ikintu gikomeye ku makungu eka no kuri twebwe nyene. No mu byo dusaba harimo ko impunzi zokurikiranwa umwanya muremure gusumba uko byahora kugira nimba izo mpunzi zihohoterwa bimenyekane.
Abanyacubahiro bose nta kindi basaba Tanzania atari ukubahiriza amategeko mpuzamakungu ajanye n'impunzi icyo gihugu cateye ku gikumu.
Tumushimire Desire Hatungimana, dushimire namwe mwese mwakurikiye ano makuru. Ntibagiye gushimira abagenzi bacu batorokanije akaba ari hano agarukiye. Shimira kandi n'abagenzi bacu twari kumwe mu buhinga bw'ibyuma batumye mudukurikira atankomanzi naho gutaha.